sin aprecia. Nina y a niwez esha. Mani prenda bila mesha. Mesha, mesha. Mimi, toka zamani, pave vache vile, yeye yuko nami, ajawahi nyangusha. Ay, shida ziki kama naziweka on all pose. Maisha yangu iko on controller. Stars zangu zote anatambua. Ninaye moyoni, nina roll.
Not too.